journey do 10 years. A dash and a jerbe, a more ton an animal, a one silver, an animal, and then you may. Nasara Hosem is here.
Adeɛ sɛnyi nan sɛ bebre na ɛne yɛteteɛ ebi asefem ebi nso yɛ anigye na sɛ sɛ di are ho sɛmpa ɛne afri akyimgya dem zongo ai no no wɔ Brim Central Municipality Eastern Region abofra bi a wanya mfie ne do agya toni mu amakɔde ahye drobɛ a kyerɛ sɛ ne mu krampo no amanfo ehu nyini na ne sɛ wɔn ano wo ho biɛ te sɛ ne maame kike mu sɛ obi ɛnyi wɔ mu san sɛ agya atɔ mu fie hɔ nanso wɔn yɛ bi a wɔn antimi ɛnyi abofra no ɛmfri dem ho a sɛ di ama asɛm kɛse pa ɛna ato wɔ mu akwade watu anananu mu ɛnsie do ti memufo no sa kyerɛ wɔ mu de wɔ mu susu sɛ ɛyɛ nyiram kanea yi bi ɛne ho ka kakra ɛna nam so ɛma ɛgya ɛto ofie hɔ nom nanso apostle fogusu a ɛyɛ asɛm ne mu hwehwɛ mu ahwɛ ade kropotnia eku abofrɛ efi yate asefo asase so ɛyɛ gya sɛ ɛyɛ den wɔ mu gusu a ɛyɛ asɛm ne mu ɛnhwehwɛ mu.